Nijabulela nalamhla ukuthi Vuka Udle nasi singwa sakho encwadi nehlabelelwe emahubo Psalm 29 verse 5 liphimbo lasimakathe lifohlota tihlahla temisedari simakathe ufohlota emisedari yaseLebanon kusho ukuthi liphimbo live lasimakathe ngeke ulehlukanise naye njengalokho umuntu ngeke umehlukanise nemavi akhe neliphimbo lakhe nekukhuluma kwakhe nasimakathe ngeke umehlukanise neliphimbo lakhe live lakhe lithi lapha le live lakhe liyafohloda kusho ukuthi live la nkulunkulu lingemandla akhe live la nkulunkulu liyinkemba yakhe live la nkulunkulu ngilo lephula tindvo ngalo ngilo labambe tindvo ngalo live lasimakathe liyafohloda khumbula abafundi bebahamba baye emaos bakhuluma ngaJesu Jesu longlifi bathi mabakhuluma ngaJesu wabonakala Jesu sekahamba nabo mawukhuluma live la nkulunkulu nkulunkulu uyatibonakalisa uya nkulunkulu ngeke umehlukanise neliphimbo lakhe nanguHezekiya uyakhuluma esigodzini semathambo lomile uhle athatha nje kuNkulunkulu ukuthi uthini uNkulunkulu makathi uNkulunkulu khuluma kulamathambo lomile wakhuluma Hezekiya ngilabona khona umnyakato kumbe labe bahlakaniphile bake betama ngenhlakanipho yabo ngeliphimbo lenhlakanipho azange lanyakata lithambo kumbe bani labe bathumile bafika bawathatha bawaphatha emathambo azange ende lutho kepha liphimbo lasimakathe lawavusa emathambo liphimbo laNkulunkulu lingemandla akhe loku lokuhle kuHezekiya alikhulunywanga lelivi lichamukezulwini lasebenda ngetindzebe temuntu lokusho ukuthi leliphimbo lasimakathe lelifohlotako lingasebenta ngawe wena ungetami kuba nemandla yekela livi laNkulunkulu liphume kuwe ngemandla alo ngikhumbula lomnye makafakaza athi bese tamile ahlushwa ngemaphupho angalali ebusuku aphike kuhlushwa ngemaphupho iminyaka ahambe aye kubantu labavile ukuthi hey bayathandazelana bayasitana wabona ukuthi uzama kulwa imbi langakhona kuyincoba uthi wabese uyaqala uti nika sikhathi njalo ngelanga ema-hour langamane ema-hour lasithupha wathi ufuna le yonke lonke lingekhathi lakhe live liphimbo laNkulunkulu alifunze alicabange aphile ngalo imisedari lebeyicinile emandla netibopho lebethicinile empilweni yakhe nembala tafohloka ngoba khumbula liphimbo lasimakathe liyafohloda lifohloda imisedari imisedari tihlahla leqinile leLebanon tihlahla letinemandla kepha liphimbo lasimakathe sinikwa liqiniso ukuthi loku lokungemandla ipride yemuntu mangingabekisa ngaloko liphimbo lasimakathe liyayephula Moses makaye eGibhitha uya akakaphathi tikhali akayi ngemasoja uya ngekuthi ngive liphimbo lasimakathe ngidawukhuluma lona bekafika akhulume lona vumela abantu bami baphume bayongikhonda azange alengete azange azame kuthola amagama la powerful ema statements la powerful cha wahamba ngelivi linye nje waze wephuka umsedari inhlitiyo ya Faro yaze yephuka Faro waze wabakhulula abantu baNkulunkulu ake utinikete isikhathi nelivi laNkulunkulu bengathi increase the intake of God's word phakamisa lizinga lekuthola liphimbo udle livi la nkulunkulu ngoba as ulidla livi la nkulunkulu ngifuna ulidle unemicabango nyalo ungalifunzi njengathi ufunda incwadi ufundzela ke uphasa iexam noma ku crema emaverse awulifunze njenge njengencwadi lesandvo awulicabange lesandvo ukuthi usalifunza kunaleli kufahla takho ngoba liphimbo lasimakathe lingemandla liyafohloda imisedari tinto lebethi cinile tiyabuya phansi tinto lebekungathi tiya resista tindvonga lebethi mile teJericho titawubuya phansi ngelive lasimakathe kube ngilokuphela lelimile bese luthumo nengati mulo kuba kuye umnikati welive lakhe lasekele ngaye ngalo konke lokudaliwe kudalwe ngalo konke kusime ngalo futhi mawubusiseke usatondla ngelive laNkuluNkulu ubone umphumela welive laNkuluNkulu amen.